kandi chaka tikandi wana Nyasha DzaMwari takandi chaka tikandi wana Nyasha DzaMwari takandi chaka tikandi wana Nyasha DzaMwari Nyasha DzaMwari zitarangu Nyasha DzaMwari zitarangu
Thank you.